Te kahui whetū o Waihora began with te kura tuarua o Waihora and te kareti o Waihora, combining to find strength in numbers, but also to share and enjoy kapaka together. It was an idea proposed by a former Ellesmere kaakoa matua, Miru McLean. That as representatives of the Waihora and Samoan district, we had an opportunity to present a solid rōpū to represent our area. This year, we have grown to include students from Rolleston College and Darfield High School. Nō reira e te iwi e te whānau. Hō mai te piki paki. Whakanui a mai te kāhui whetū o Waihora.
Oh, no. Corre, Pati! Corre, Pero! Tēnā koutou, tēnā humai te paki paki mō te kura o